Karahuihui mai anō. He reo rōre katoa, e rahirahi nei te taringa I te kohinga Waiata Hou o Waiata Anthems, nāna te ngaringari o Aotearoa I kawe I te tukinga a te kapa ōpango ki Kirikiriroa, ā koeia hoki te kai hautū I tētahi huihuinga pūkōrero hou kua tapaina ko M9, e rangona I ngā whakaaro o etahi o ngā tino arerore o Māori o te wā. E kare mā no tātou te whiwhinga nui e hono arorangi mai ana ko te tuawahine nei ko Ria Hall. Mai anō I tōna kāinga I tauranga moana. Ngā mihi nui ki a koe e te tuakana nau mai, tau mai rā ki te karere.
Tēnā koe, tēnā koe.
Ka pai, a kātahi te wahine puku mahi ko koe e hia ke nei ngā pōtai e mau ana. Hoi anō rā ki tō pōtai kai Waiata, e whai wāhi ana koe ki te kohinga Waiata Anthems o tēnei tau. Ka mutu he tanifa hikuroa koe I te ao Waiata. Ki o whakaaro, e kaha ake ana te kai ngā kautia o te reo Māori e ngāi kai Waiata, e ngāi apataki anō?
Tēnā koe I tō mihi kai te tuakana. Oku whakaaro ai. I roto I ngā tau te kau ko taha ake, ko kaha kitea e tātou te piki ake o te hunga e ngā kaunui tia ana ki te reo Māori. Noko nā pea ka whakarata atu e ngā kaiwaiata, e ngā pēne, ahakoa Māori mai, Pākehā mai, awaiake rānei ki te tito Waiata ki te reo. Ka mutu kua puawaitia mai e Waiata Anthems, ngā wawata ki te reo Māori o roto I te ao puoro. Nō reira, kotahi noe ho te kōrero e hoa mā, mea ngā whakamua te titiro, mea ngā whakamua te haere.
Kia ora, kātika hoki. A kātiki pōtai kē atu, e hautū ana koe I te huihuinga hou o M9 ki Tāmaki Makaurau nei a Pōpō. He hui e rangonai he kōrero I etahi o ngā tino pau whakaawe awe Māori o te wā. Tēnā whakawhānui hia mai ngā whakamārama mō te hui nei.
Ai, tika tonu e hoa. Katu tēnei kaupapa nui whakaharahara a Pōpō ki Tāmaki Makaurau, ki te whare tapere o Aotea, ki te pukapū o te taone. He mea whakatenatena, he mea whakaoreore I a tātou anō. Waihoki, ko tēnei hōtaka e whakanui ana, e whakatairanga ana I ngā hua maha kua puta mai I te reo Māori. Te kaumēneti noe ho te wā kai ia kai kōrero ki te kauhau, ki te Waiata, ki te haka, ki te aha atu rānei. Kai a rātou te tikanga me pēhea te kawe I a rātou anō. Hoi anō ko tāku ki a rātou. Me aro ki ngā kupu ōhaki o tō tātou kōka a ngoingoi pewhairangi e mea ana whiu a ki te ao. Koina te kaupapa kōrero o te pō. Nō reira, e mihi nui ana ki ngā whetu tārake o M9, ki a Rob Ruha, Pere Wihongi, Francis Tipine, Kaiora Tipine, Hemi Kelly, Matua Parkinson, Moana Mania Poto, te aorere pewhairangi rātou ko tō hoa I ngā tau a Orini Kaipara.
Kia ora, kamutu, karepei tū atu I tērā kōrero, whiua ki te ao, whiua ki te rangi, whiua ki ngā iwi katoa, ana ko te iwi kua pōhiri tia e koe, e tino whakatinana ana I e rā whāinga nui. Nā reira, e mihi nui atu ana I te whakaaro. A kāti, ki tō pōtai matua katoa pea, ki tō pōtai māmā, toko toru o Tamariki Piwaria e poke ana koe, e o mahi nui, he hara e tahi o ngā kaupapa kai tō aroaro, hei ngā marama te kaumārua e hare ake nei.
Heika, koina te pātai o ngā pātai. Kare, atu I aku mahi poepoe Tamariki, kai te whare wānanga o Waikato a hau e whakaoti ana I taku tohu political science. Hei tērā hune kaoti I au e rā mahi katoa. Hoi anō ki te taha, mo te taha ki te ao Waiata he nui ngā mahi kai mua I te aroaro. Hoi anō a tērā tau ko te tūmanako ia ka whakarewahia e au e tahi Waiata hou ki te reo Māori. Koina te whāinga matua.
Oh, ka pai. Ka tāria nui tia e rā Waiata e te tuakana, e te manu ti ori ori o tauranga moana Ria Hall. Me tuku koe kia hoki ki o rau pōtai, hoi anō rā e mihi nui atu ana I tō whai wāhi mai ki a mātou o te karere. Tēnā rā koe.
Kia ora, Steph. Tēnā koe.